Bakunzi b'Imana mukurikirana insamirizo mu gihe cy'ubikira Maria nkuko duheje kuvyumva ni kakanya keza ko gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana Ecclesia dutegekaniriza mu ndwi hagati muri kumwe na Padiri Jean Eudinge Ndakumana w'Inyamurenza Diocese Ngozi. Muri aka kanya rero tugira tubanze tube dusome ibi bisomwa ariko mu nkundire kenda barangire aho tuza kubisanga imbere yo kubisoma no kubizirikana. Igisonga cya mbere tugisanga mu gitabo cya kabiri cya Samueli igabane cya 18 akarongo kicenda gushika ku kicumi n'akarongo ka 14 b gushika n'akarongo ka 24 gushika ku 25 a akarongo ka 30 gushika ku igabane cya 19 kuva akarongo ka mbere gushika ku karongo ka 4. Turasoma tuzirikane Izaburi ya 85 cyangwa 86 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje aho dusanga icyitegererezo ngo zirikana mukama unyishure. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Yesu Kristo dusanga kwa Mariko ikigabane cya 5 akarongo ka 21 gushika ku karongo ka 23 n'ibisomwa byo ku munsi wa kabiri Idominika ya 4 umwaka ugaburika na kabiri. Ndabone rero tubanze dufata akanya twumvirize ibyo bisomwa byeranda.
Ibyo dusoma mu gitabo cya kabiri cya Samueli. Muri rya minsi Abusalo ahubirana n'abantu ba Dawudi agasangwa ari ku nyumbu. Iyo nyumbu imucana munsi y'igiti kiri n'amagabanya manini. Umushatsi wiwe urafatwa n'ayo mashami asigara yenena mu kirere, nayo iyo nyumbu yari imuheshe irakomeza iragenda. Uwabibonye umwe aragenda kubwira Yowabi ati, erega nabonye Abusalo yenena ku giti. Yowabi nawe atora amakobero 3 ayacumita Abusalo mu mushaha. Dawudi nawe yari abyagiye ku irembo ry'igisagara. Umureretsi yari yuriye hejuru ku irembo ku ruzitiro rw'amabuye ngo atereze amaso acabona umuntu ariko ariruka ari wenyine. Uwo mureretsi ashirijwe hejuru rero ngo abimenyeshe umwami. Umwami nawe avuga ati, niyaba ari wenyine araba afise inkuru nziza mu kanwa. Amaze gushika umwami aramubaza amubwira ati, rengana uhagarare hano. Ararengana arahagarara. Muri icyo gihe umunyetiyopiya arashika avuga ati, nkuzaniye inkuru nziza mwami. Uyu munsi umukama yakuburaniye mu kugukiza abakugararije bose. Umwami arabaza uno munyetiyopiya ati, wa musore Abusalo ari n'amahoro? Uno munyetiyopiya amwishura ati, abasi b'umwami n'abakugararije bose barakaba nk'uko uno musore yabaye. Umwami abyumvise umutima wiwe urasimba uramwankira, acayurira umucumba cubatswe hejuru ku irembo araturikisha ararira araniha ati, yo mwananje Abusalo, ese mwananje, ewe mwananje Abusalo, iyo mfuma ari jyewe mfa mu gishingo cawe. Ewe Abusalo mwana wanje, baca batuma kwa Yowabi bamubwira bati, erega umwami ariko aririra Abusalo amuborogera. Uwo munsi rero impundu yuko batsinze ica ihinduka induru mu bantu bose, kuko bari bumvise yuko umwami atunuzwe n'umwana wiwe. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Zirikana mukama unyishure.
Zirikana mukama unyishure. Ndumworo ndumurushwa nzigamira umutima uraziko ndumukunzi wawe lokora umusabyi wawe akwizeye wowe mana mfise.
Zirikana mukama unyishure.
Ngiririmba bazi mukama ni wowe ntabaza ikarinda rirenga. Hoza umutima w'umusabyi wawe ndawerekeje kuri wewe mukama.
Zirikana mukama unyishure.
mwako mukama uri mwiza urumunya kigongwe ukunda kwishi abagutabaza shima igisabisho ngushikirije mukama ntwiye wagize akajwi kanje gacuri ntimba nama nkuganyira njigirijwe kuko uhava ukanyumba
zirikana mukama unyishure
Aleluya, aleluya, jewe ndinzira ukuri n'ubuzima nta wuja kwa data tanciye ko aleluya inkuru nziza Yesu Kristo nkuko tubishikirizwa na Mariko Mweranda muri jamisi Yesu agarutse hakuno mu bwato abantu sinzi baramukikiza nawe aguma ku nkombe haza rero umwe mu bakuru bi sinagoga yitwa Yahiro abonye Yesu amugwa ku nyundo aramutakambira ashimitse ati akigemekanje n'ubukoba kacikanye ntabara uze ukankoreze ku kuboko gakire ntigapfe Yesu rero ajana nawe n'ababandi igihugu bagenda baramubandanirako ijya nino hagasangwa hariho umugore yari amaze imyaka 12 agwaye umugongo yari yarigeze kwivuza ku baganga benshi biba mbere ari byo bimusonga yari yagize ukubikokorera no kubura mitende byagwanye ariho byunyuka aho yumviye ibyo bavuga kuri Yesu amuca inyuma mu ishengero ry'abantu amukora kumutamana aho hose yibwira ati ninahigwa ngakora n'umutamana wiwe nzocankira buno nyene yangwara icirayonga kandi nawe yumva kumubiri ko yakize bwa bumuga buno nyene Yesu aca yumva mu bubasha ubushobozi bumuvamwo arahindukira mu ishengero arabaza ati ninda nkoze ku mpuzu abigishwa biwe bati ubona iri shengero ry'abantu bagenda baragundana barakugwa ko hanyuma baze ngo ninda nkoze ku mpuzu ariko we areraguza hose kugira abone umwe yari yamukoze ko nyamugore we yaranze ibyabaye ubwo baramutekera aza arajugumira yikubita ku nyondo ziwe aramwiganira byose Yesu nawe amubwira ati ukwemera kwawe kuragukijije mwananje igira amahoro ukire neza ubumuga bwawe ataraheza no kuvuga abantu ba wa mukuru w'isinagoga baraza bamubwira bati umwana wawe yahwereye ntiwirirwe urazembagiriza ubusa umwigisha Yesu yari yumvise iyo mbitsi abwira nyamutware w'isinagoga ati ntusimbwe n'umutima emera gusa araheza ntiyagira uwo akundira ko abajana atari Petero na Yakobo na Yohani mwene wawe na Yakobo bashitse mu nzu y'umukuru w'isinagoga Yesu abona abantu bakubita ijya nino barira bavuza amaruru arinjira ati ubwo gwamo nayo marira n'ivyiki umwana arasinziriye ntiyapfuye nabo baramutwenga we rero abataramuye bose hasigaza se na nyina b'umwana n'abari bamuherekeje araheza yinjira aho bari barambitse wa mwana amufata ukuboko aramubaza ati talita kumi bivuga ngo haguruka wa mwigeme ndabikubwirije uno nyene umwana arahaguruka aragendagenda yaramaze imyaka 12 baraheza bo barumirwa bwumirwe Yesu arabihanikiriza ashimitse ngo ntihagire ubica nikanda ababwira no kugaburira nyamwana dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro by'isemezi mu byacu bikira Maria muracari kumwe na Padiri Jean Eudes muri aka kanya dushyire hamwe rero twumvirize mutima mweranda n'ubundi adufashe kuzirikana no gutegera icyo twogendera muri ijambo ry'Imana twumvise. Igisonga cya mbere twakuye mu gitabo cya kabiri cya Samueli kibandanya ibyo tumaze iminsi twumva byerekeye Dawudi na Absalom, hamwe bariko baronderana, bamwe bagomba kwicana, umwe agomba gucyoza uwundi, ariko iki kikatwereka ingene Imana uwo yishimiye, uwo yipfuje kandi ayishyize ku mutima, irabandanya ikamukingira kandi mbere n'ibyiza akabikora. Tuzaba kubandanya twumva ingene Dawudi na Absalom baronderanye, umwe akagomba kwica uwundi, ariko umutima agaheza akabakoreramwo. Bavukanye umuntu afise ukwemera kandi akizigira Imana, akama yegamiye Imana, ibintu byose n'ibihuhusi birarengana, mbere n'ubuzima bukagaruka. Nivyo twumvise mu gisomwa cy'inkuru nziza, igisomwa tumenyereye, ariko araho usanga ku munsi mutima mweranda aduha akandi gashasha kavuye mu iryo jambo, gaheza kakadufasha kubaho neza ku munsi mbere ubuzima bwacu bukaba ubw'Imana. Batubwiye abantu batatu bakuru bakuru, hari Yezu, hakaba umukuru w'isinagoga Yahiro, hakaba kandi n'uwo mupfasoni yari amaze imyaka agwaye. None bavukanye, dutegere iki? Yezu ahuye n'uwo mukuru w'isinagoga Yahiro, aca apfukama hasi imbere yiwe, kandi yari umuntu ahambaye cyane, akubita ibipfukamiro asaba ati, akana kanje n'ubu koba kacikanye ntabaruze, ugakoze ko ibiganza hanyuma ugakize. Akiri kumwe n'aba kigenda, haca haza uwo mugore nawe, novuga nti yitayemo, bari mu rugendo mu kivunga, araheza nawe aza yumvise yuko Yezu ari mu nzira kandi azi yuko akiza, nawe avuga ati, ingwara yanje iteye isoni ko uwo yabivugiye hejuru ko ari ibintu byumvikana kandi ni ingwara. Umwana avuga ati, umwana wanje aragwaye, ntiyavuze n'ingwara agwaye. Mugubu nawe uwo mugore aje afise indwara izwi kandi indwara igoye kuvuga, za ndwara bakunda kwita ngo ni indwara zo mu kigo, indwara zitavugirwa hejuru. Aravuga ati, sinde mubwire muri aba bantu bonanyumva bakantwenga, ariko ndashaka gukira. Icyo numva nogira no kugenda ngafuma nkora ku mpuzu ziwe, hanyuma ndizeye ko nokira. Kandi yaciye abigira, aca mu ishengero ry'abantu arabahinda, hanyuma akora ku mpuzu ya Yezu, hanyuma acarakira. Gukora ku mpuzu ya Yezu gusa acarakira. Bavukanye, si yo mpuzu yamukijije, ariko ni Yezu, kuko kwemera k'uwo muntu niko kwamukijije. Kuko twavyumvise Yezu yahavuye avuga ati, ukwemera kwawe kuragukijije, genda mahoro. Hanyuma rero dusubire twumvirize turabe aho bisaniye n'uwo mukuru w'isinagoga Yahiro. Mukuru w'isinagoga nawe yaraje avuga ingorane ziwe, apfukamye ku birenge vya Yezu. N'uwo mupfasoni yari amaze imyaka 12 yaje agarutse, aje Yezu avuze ati, ndiyankoze ko yaciye apfukama imbere ya Yezu. Bavukanye, iki kimenyetso cyo gupfukama imbere ya Yezu ni kimenyetso gihambaye nacyo cyo kuvuga ati, ndicishije bugufi, ndazi ko ushobora byose, ndazi ko ariwe mukiza, none ubu ibyanje byose, amagarade yanje, amapete cyanke ubukuru bwanje ntacyo bumaze mu gihe ntopfukama imbere ya Yezu. Bavukanye rero, umwe wese amenye ko gupfukamira imbere ya Yezu ari ukuvuga ati, ndemeye kandi ndashobora kuronka urukiza ruvuye iwawe, n'ububasha n'ubukuru bwanje bwose buva kuri wewe. Nanone twama tuvuga mu gihe cya Kristo Umwami tuti, nta wundi mwami twemeye, n'uwo mwami rero w'abami n'abami bose bo ku isi baramupfukamira, kandi niwe atanga ubuzima. Ehera abaro dusubire tubandanye turabe irindi jambo twokuramwo. Umugore yari amaze imyaka 12 agwaye umugongo, ariko batubwiye agwaye indwara yo mu kigo ikamubabaza cyane. Mbere yivuza hose aho gukira ngo imiti bamuha yeka mbere ngo yaramusonga, hanyuma akagira kwikokora no kubabara mu kudakira. None bavukanye, uyu munsi abagwaye badakira kandi bameze nk'abihebuye bangana gute? Uyu munsi rero Mukama avuze ati, ntiwihebure, ntiwihebure, urakira. N'uwapfuye yaramusuye, uwo mwigeme nkezwe kugwaye kandi cyambere adukiza ni ku mutima kuko yamubwiye ati genda urakize mbere kabakajye kuko abatyorowe no ku mutima icambere rero mukama dusaba no kugira ukwemera ukwemera kurengeye ibintu byose kurengeye mbere n'imiti kurengeye n'iby'abaganga kuko n'abaganga bakorera mu kwemera batumwe na Yesu none ica abaganga badashoboye Imana yoreka kugishobora kandi aribo ibaha n'ubwo bumenyi none bavukanye tugira ukwemera guhambaye umwe wese ahari cyane cyane uyu munsi tugahita tukabwira aka kajambo abantu bariko baratwumviriza arabari mu bitaro barembye cyangwa arabagwaye izindi ndwara bavuga ngo zidakira oya imbere y'Imana ntango ridakiriho kuko ni wazikiza zose ni watanga ubuzima n'abapfuye arabazura nawe nyine yarizuye mu bapfuye no vuga nti nico cyanye umuntu yovuga ati ari inzazuru wapfuye ugwaye jumna ya kumukiza aho rero yaramaze imyaka 12 uwo mukobwa nawe nyene mutoyi we yaramaze imyaka 12 ico kiringo ni gihe no vuga nti cyanye umuntu avuga ati kukanyuma uwo yarageze ahatangura ubuzima rumwige mu myaka 12 haba hageze ahatangura ubuzima buca baragenda uwo mupfasoni nawe yamaze imyaka 12 ameze nk'uri mu rupfu kuko yayimaze agwaye kandi ameze nk'udakira yihebuye none bavukanye ntuhave uvuga ngo ni gihe kirekire ngo imyaka imaye myinshi none umukama yishura hageze arishura kandi akatwishura mbere haraho usanga ingorane zimwe turimwo ziturengeye ari inyigisho Imana ishaka gutanga atari kuri twebwe washaka mbere no kubandi igaca kuri twebwe kugira ngo itange inyigisho kubandi none ukwemera kwawe kuzotanga inyigisho kubandi hanyuma nawe kukubere urukiza umukama dufashe rero uyu munsi umukama gufata ukuboko nkuko yafashe ukuboko akakigeme Kayahiro akakabwira ati tarita 10 no kuvuga ati haguruka wa mwigeme ndabikubwirije n'uyu munsi aratubwira umwe wese ati haguruka ndabikubwirije reka kuguma wizingiye muri ibyo bintu byo kutemera uhave gutwagwa n'ibyo bintu bikuzingazinga haguruka ndabikubwirije umutima wawe n'ukomere ugira ukwemera gukwiye hanyuma ubuzima burashoboka uri kumwe na Yesu dupfukame hasi imbere ya Yesu ari igisabisho cyacu bwacu nkuko mwigeme nkuko umupfasoni yisabiye cyangwa ari igisabisho tuvugiwe n'abandi nkuko akakigeme kavugiwe n'uwose ariwe mukuru w'isinagoga Yahiro igisabisho rero cyose umukama aracumva kandi akishura nanone dusenga Imana yumva kandi yishura umukama aragufashe mu buzima urimwo arugiza ari ngorana urimwo ntuhave utwagwa ngo wibagire ko Yesu ari hari nk'aba batumwa babona umenga arasinziriye ibisebuzi byabaye byinshi bagacibaza ngo ntababona oya ni hari yamana natwe kandi igihe cyose tumubwiye araba hafi mbere gushika naho twokora ku mpuzu no vuga nti kubimenyetso bya Yesu kuri wa musaraba ku isanamu eke ico cyose cyerekana Yesu Kristo cyangwa nyina wiwe agaheza agaca kuri ibyo kugira ngo ububasha bwe bwigagaze umutama bahezagire kandi yamane namwe abakomereza ukwemera gusitura n'imisozi kwatura n'imisozi ukwemera gukomeye amen mwari kumwe na Patrician Edinge ndakumana nyamureza ndabasigaranye umuhezagire w'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen
Mom.